zose tili hapa timalipira nsonko sopano ubwino wa ndalama za nsonkozo utifikire tonsefe osati akanganya ena ake ochepa chifamba chibale pawo kapena amachokera kumuzi kumodzi kapena ndachipani chimodzi zimenezo yayi ndiye kubako ndikatangale ife tufuna kuti zizathe zidzatha siti kunena nkhamba kamwa yayi chifukwa ndondomeko zake tidatambasula kale kuphatikizapo zimene tayamba kuonjezera pano tizidzafunsana mafunso